BB.
7 minus 6. One. Shut up! I'm trying to do math here! Thank you.
Never
mind.
Okay,
do you need to video math? 0 minus 3 is 3. What, bitch? 6. 9 minus 3 is 6.
Carly, that's not right.
Shut up. Yeah, because you just switched me, you dumb biscuit eater. Sierra, that's not right. 5 minus 6. Ah! Oh my god, addition!
How about we do that?
Come on. Faster!
Hurry, we don't want to be late! The password!
Da 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 da